na dedicatei mahiro wote wa Kenya. Kila mtu ame struggle na hapo paid for, anytime ya kwa paid for. Revolutionary Cobra.